party yake ana party. Aina ana party yake ana party. Aina Ameduguri. Kai amata Ameduguri sun san ya kamata. Kai Ameduguri sun san ya kamata. Ashe an fara gane fuskan mu, an fara gane fuskan mu.